Records.
Tinoda,
Timbo ya Mozisi,
Taneta kufamba muri.